agahinda useke usanga ugukunda wowe wahawe icyicaro umutima wanjye nasaga n'uwasize urukundo nari nasabagijwe n'ibyishimo umunsi unikundira yaje ngo tuganire rimwe nari ndiho njyenyine rimwe nari mpembwa ndimo Yeah.